Ariadne Shimama, one version G to Sunia Bushan for Mamunina Quabba, Moshe Bio, Sabre Wutti and Kanaka, Sabo Brennan, also, and someone, yes, I can't Baba Tapno Sonia, Jim Wedre, the Baba Dan with Fidica say so. And then somewhere Debra with the Democratic Abate and say, well, would it be a Baba two, Jem Fifi Mantamusa, the Tin, Yasson, or Fifi Potamono, Nere Ababe Casa, Edia, Fanu Kuruno, a Woodia, or Mamphobi Aquaco dinner, a woo, na Papa B. And so, and then in countryman, a tear cassa cassa bo, woman term, am a banner for scissors, a passo, a sinner bear man, a cumno, a banty be a yamosama cassa tramping in four, am a maker certificate, munyamenqua, and capozi for a manca, a man for no ponucuno, a mumua. Na I have for new madish answers to omucruno, bumbunim to omu drap to a posi for one penny in four, IGP so umbra, monster, bermuno, mamma shemva, the money be mram potem, yes, idea, a crown for a cumomu and potemopa, ever so for way. And then some is a kind of subreddit by Betan or one vision GG. So, but my dad subscribe and I say no man for Nebin Shay and Yabi NTA or some fool. DC Poku Konkonkon, Bonnet Champion, and I was here in Yada Jena Cassian in Timon Chimu. I was on for Africa, so when it's a month, say a woman, 5 months, and go one yan, no, 5 feet and potter more. Now, Baba told Jasas and potter one would be ye dear, yes, I can, yea, a Francis Dawson. Na Papa, no, Fisiano, Edriasa, and Kunom. Na a Baba told Eddie Candia Baba down with that, says, I'm potter more, this and that's all right. And now, what you want, woman will say, I sure would be at Damonteso, Nanani Padu, do not to near Sambri Man or Cassia, it's your macro, no, a cosso, and potter more pa. And tis a brady, a woman said, who were dancing, maybe a bit more baby yanon. Says, oh, my dear, the sumon, no more, the omu, and I say, a risio kumo, a punu, a one potam, and a normal castle will be an ass in Mura, one my dream, cause a sending pabon for be and woman kumo beer, yes, no. Nemo, mom, dear, I did not want my dream, yet a woman to man is a mura, yes, no. While brad, yet, see, yako, or shabby, I am Nemura, asia, or mom for baby, I will chum on potamo, who senia, and I do not risio a punu on potamono, a do one dances, so I'm the risen woman who ye. Now, Jenny, I'm master son, and I echo so. Eko hu se owura na yaseno eda monte a chese o manfo no akum na sanso a chene edia ka ho wei ne nam so e ma nipa bebre kan de onbeka edefa ho na bebre na su se e bia wo ye kronfo ne eche na de su nu no wo ma sanso akunu dija atone mu na ne yire ya ye frɛ no Gifty Dawson Abeka sa edia fa awrehosemi ho mpamcho dinu eye Grace mum Grace Dawson abeka sa edia fa asemi ho kire se nikunu no da suo mu wona ne da ho ehima nkasa mpo no miensa aboa pa ho anapa pepepe besesima enum ena nipa bi ba be pempono kenkenkenken na nikunu ni pia monte no bisa se mpamcho eye di asemo ena omuka chense ye posifo na ye ba be fa akogomu anyanya no postation san se wasema ba be di yensem e ho nom no ambusa se ei na ehima ente then that bibi say ababe si ana enti beka 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 enya anya yedi ne huji mu achese nipa omo kire se omo ye posifo no ede be ma ikoye na no oba no so entimi nya dane ne nkwada e wo no wo hunti no we ma ne ka chense won hwe kire no no ne posifo ne enko sanse se ne omo tie ne ade no wan kasa do omo ni hu omo beka so omo ye posifo ampa na ade tie na ne yiri ti posifo a omo ogwo manya nya no ko busa se ehime yi posifo a wo ha ba be fa mi kunu e ka chom se waye bone bi nti omo de ne ba be pie mo ha na posifo se ah ye ye ha ye mfa ye mema no ko so ho machi se wo mkonkwa chi obi a o enti ne wasema wo kan eye na akakra na batan se eh na me so emi na akakra san se ho machi ya me ne me kunu na wo ho ene aba be fa no se me de boni a me nim se waye a wo no anka se wo hu ade kropote wo ne ye tenant ne bi ya ye titi fie wo no wo ne bi nya akasa akasa ne no na bi a ye nipa na ba be bo posifo ama ne enti aba be fa no de a afei na nka me anka se ba be pensem no mu atie na me bae na mo so mka chem se mu hu me kunu na mo nsuma mo mante ne bi ba bi a so mo nkwa monte obi a na nye na sa na mo patre sai beka 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 posifo be bi omugina no be bi omugina sai wo munsuma obi a enti ho na kwansini ba tan da na ni so obefie no asanso akop postation be 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 mpotemo na kwa hwese e bi a posifo no be fa wo mo no ho e no omugina kunu no koye afei ba ye ba fie be be dware ye patade ase frabonte akop ne kunu na tira kwan a wo hu ohu a grace o manya dom Obe here there's a nukuru no ene nipa twa no hobon no dompe machi ya wabontia ya se na kum no e da bonte so wo hu de wonye no ba tan na hu wusu se che 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 nto ndi osi de onimfa ansem no ho no ese nipa bi na mo ba e be da wo hu adi se wo me ye posifo na nso hwe mpote pa de ne posifo se mo kandiri a ene posifo atade yi endura na menu ansem dwo ni bi ka chemse sa dodo na akra ye mo material ne se wo mo kwa bonte nkon kopam nti nipa bonfo bi kura betima kwa kopam bi na wo mo ankasa aba abeka so me positive for eja military uniform cry kwako wia e di kwedi nsemane na positive for nti san samane ekwaso ne sa bredi ye nyina ye hwe na ye mfantu ye mfo ne nsua de mfamfrim san se positive for no wo mo ye wo mo dwuma na akronfo nso so ada no mo se positive for a na ka hunu se sa abo akusie ka so bedane ahwe a ne dua epoma no nti mo amo ye sa no wuti ense tentetia ye nyi teteye nti uzu de abo ne fosam na na abedia kwoso e na topa ko na abeshia wudi for na wei ene de aba betoja won samwa fifi esi wo honom no wokunani na abekasa ede afa asem no hono yento amunsem no hwini nkonko piemu ewo sankore asankare mpamcho ya eno ewo asante achem south asante mantemu na sankare ansem afri won mababeto dwa ene se abante bi ya efra no seydu muhammed wone ne nkantwuma gifti nana ena etie na gift maker se wone ne nkantwuma na kasa kasa ba wo mntem ya yede de hu ye ene de ani ahyeso bi ene se wone ne kunu kasa kasa ne gina empem agudie ho we si wo ma no yonko kwan we si sente kasa kasa ba ye no and an amsoma wobano for scissors a ya person that is what this in a bemano as a grass a bemano emoji tuni tatata san wedimanya no she and that is what jay mutua yanaba one seato nana gift in su assurance someone ya wedding into a janaye a baba yiremu a war and cramantemuha nano a castle wa yiremu a jan into a babatito be a uno nanso make us a positive wedding in tenta babetina yas also now kakopium a was and caras and temantemu ama positive was some no motre de bemano koi and womo papa and I should ku no poten nanso seasons na ba ya ne de de wo be ma no ate so ku no ntie na ba ba piem e wa sankare police station police fo wo mo se yenya ba ya ne de wo mo de ne ekwa ko piem e wo court area this mama one vision GH kasi bono suguso wutie na uhwe bi no ensem no na egusu ade denta wono bo modia subscribe na se na omanfo enya bi hwe enya bi ntie yento aso ni nkonko piemu ewo etifi mantem no na yenim se ye de amamre ni amane no se ne wo ankasa no wano eware sesen kura na se ne aboa no won fa ni di entware asue no se wonim wo obi a woni wani amoh nsem ne amuade amfere ade wote sen kura na yenim se ye de tete no yate ama ewo fie ni atete manso akwa da ya dia wa bonte na ye bone kura panyini timitia no eso ne nsa de ne kokoma na wo fo se di se na aba na ye ntumu hwe na mumpe ne be mumpe ne ayi kasa kire nanso se di asam na dan kwanta man kwada nketekete ntotofe wetimi kasa etia mpanyimfo ani bi na si e wetifi mantem abante bi wo no gina monte so etre tempanyimfo toto ne nsa ehuja huja wo mo enam so ma se na no wo ye na aniamo hosam na afesu mu wade amfere ade se ma no wo ye ntino nyame nko ani posifo a wo mo petro o honum na tese etifi mantema nkrom ye kokopie mo honum a wom kopie mo abante no so abra na temamamu fo kokopie no so no a mo no mpese wo mo bono etire ni nyansa na ofiri mu fra ono anka se sue nyansa ni biem no ebro ne de wanfa no ho ani wabra police fo kokopie mo no so no na wo manfo no abono bia na wo mpese wo mo tia no guru ni ye katre ne se se wo pese wo di penfo edi asem bi ana wo pese wo ne penfo nya akasa akasa na nye pete mu akora ana de abonte so ha ene wetime nya penfo a wututu ndidi wo mo atem ese wo maye ya ente se wa akwada nti ya akwada asem na penfo ani wo mo mpanyinsem nti abante ne nyankopa dom wo nya police fo ba be di na kagina mu a wo maje no efri saat mamamu fo mabunensem wa bra wo musu se wo kasete mpanyimfo enti nanka wo mko akwakobu ne wanyina ya dusua so yenyina ya mfantete ya mane nyom kasatere tretre wo mo ne wanko abonte anko ye ni amoh sembi we positive anko pie ne so a wo woni pakura na abusuafo a modehye no no moni baba mo sa na na sa mbote no ne yakum no de ebe na ma yakum na asem o ya hunte okodi mpanyimfo atem na ma yakum no enti wa hweye ne wo nya ba kasatere de ebetimi asie bi e wa brabom ebi eno no I had this mama one vision G is Cassia Bosuni and Samuel Negusu I didn't want na ye catch yourself but more than subscribe and I say no man for nyabi and yebi NTA na news I would do a debrani programs I would do any but to ya pe ubenye bi a share and yebi etie. Yang kwonko piemu ewo a fo and yum na yonko we and semno ewo ho no man for mu chronoso and eka say bebrena to batakura free womu chronoso bepe baby abu womo se na brami who is a baby or mujana ba bebrena as wamu ba sentimentums na mudwane 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 akokono entete ya kakra ba obom mudwane a ofria akwa akoton kranim na ho betumatra akronfo tati amo yedwa sentimentem adehyefo asum no enya sento mudwane afrimu kroso okrasie muhwe empe community watch dog bi manom ho ba mudwane sentimentem na moba na ho kra ne hyada nye sewisa omanfo na ngasa krepe kroasie ni bedwane akọ senye batato na amanfo aba ne paadi a nkwom kwadadada enti muhwe na posifo enkra moto dia mom ni yenyina ye mianu emnim na IGP oba atampa COP Dr. George Akufu Damparia motwe na dwene sisi o ma ne mante ni bi emran potem ho na o ma ye momwaza nsese ne akronfo edi moni no ewo potem enya sem ketoa enti we di IGP afa nwem nkronfo ne behu na mane pa ba wo potem ho no wa ma mante ni bi ama wa hwe ya kromafo no obi anya na dwe so obetu bata kra kope ba bia tra wa hwe ya obetu bata by force sense akronfo e ha wo motete wo modasuo ma na pa enkurase enkurase amamfo bebre na ehu na mane nkura bemben wa twa mo hwe nyina se akronfo mfo mo ni agro e ye ni ni etwa wa ba bejo niema e ye ni ni efu mu desuo ma twetu asusu ba bejo niema firi wosem na utira nye ye kura ye sanso kum aka ho nti wo mo ton kra dia ma IGP se wo ma ne mante ni bi emebo ban ema adehye a wo mo ewo empotem ho no awi abusuafo ha ene brebe ma yekama nsema ebobo ande baba domo ebremu de na yedi nyina esie wadama bo modern subscribe na share na omanfo nya bi hwe enya bi entie osomfo DC poku kongkongkong bono champion na abusua mamu nyina mu enitie damase ya enya ado awi adu mama.